Hun er det.
Det går land, klarer du åpne?
Ja, det går fint. This is a land here to the Norway. Speak Norwegian. Or English, why not?
Gonna make it right.